Yazi bafana bami ngiyantshela. Sekufanele nisetlishe manje ngoba niyakhula.
Bengicinga ukuba ngiyayifuna yonke le nto ngisayifundi, I'm sorry.
Busi! Busi!
Usasambe mfethu, ukhole nomalume mfethu, ayesambe.
Boy, there's only one way. One way that you need to forget about your ex.
Stoko!
Uthi mina, kumele ngingene kwenye relationship.
I didn't say anything about relationships. Kumele sicreate online dating profile.
Ndokho navithi akafani nisithombe sakhe. Bheka la unatural lana. Angiyiphafina mntu uthama uyivenza yonke into. Kodwa
a boy, at least you got photos to worry about. Lo wami ntwana ubhizi laphayana uthatha ama-shorts, ukungitshela nge-ex yakhe, ukhuluma kakhulu, boy.
Musa ungalimvume lo, akukorrupt.
Welcome to my penthouse. Josie, my Josie.
Musa, we belong together, baby.
90-day rule, dina sayishintsha yonke le nto le. Siyenza I 90 minutes.
Are you free tonight?
Send for ex. Kule expiry date le. Ngiyaphuma kulo mntana lo. Nawe kuyokusiza ukuthi uphume kulophi wewa nyana wakho.
Waze wayisha wemusa. You dog.